Ndasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu mamukurikiye amakuru n'ibiganiro tuba turi ko turashikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. N'umwanya w'amakuru ariko aravugwa cyane hagiye aratangazwa mu binyamakuru ivyagiye biratangazwa n'abategetsi nk'uruzigaruka ko ku mboga ngurukana bumenyi n'ibindi byose mamutegerezwa kumenya turavyegeranya maze tukabibashikiriza. Umunota ku yundi wafyonze kuri isabuswebu ano makuru agushikira mu bambere. Ano makuru yacu haraza gushimikira ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Mu gisata c'umutekano urwamo rw'amasasu rwarumvikanye mu ijoro ryo kuri uw'Imana ikiremba muri komine Bururi rutera ubwoba abanyagihugu bibaza ko ari gitero. Murano makuru turaza kubabwira hedonido kuvyara yibibereye muri iyo ntara ya Bururi. Mu gisagara ca Bujumbura muri Bujumbura meri turaza kubabwira ko abagendesha imiduga hinywa igitoro co mu bwoko bwa essence bidoga ko bamara imisi batondeye igitoro ntibakironke. Turaza kubabwira vyinshi kuri ico havyo abo banyagihugu bavuga. Turaza kubabwira ko nanone tukiri Bujumbura abantu batatu bapfuye mu ijoro ryo kuri uw'Imana baguwe ko n'inzu bari baryamyemwo ku ibarabara rya 13 rya Maramvya ni muri komine Mutimbuzi. Turaza kubabwira habereye hiryo bara nabo babapfuye byose muraza kubikurikira mu buryo bagidonido. Mu makuru haraba n'ahantu ubutungane mu ntara ya Mwaro umunyororo w'imyaka ibiri n'ihadabo y'amafaranga ibihumbi ijana. Nico gihano sentare nkuru ya Mwaro yaciriye kuri uwa mbere umwe mu basore batatu bo muri komine Rusaka batarishe ayo mande bazopfungwa ayandi mezi atandatu. Turaza kubabwira ivyo uyo musore yagirizwa nico gihano yaciriwe muraza kubikurikira mu buryo bw'idonido. Izo n'impfunyapfunyo mu kanya turaza tuyaramvura inyuma yuko twumviriza amatangazo.
Yesu nashimye ndabagumbire mwese mu izina rya Yesu. Hari tangazo ngomba gucisha hano muri groupe hari abantu ndimo kurondera ariko abantu sindabatora kandi no kubamenya sindanabazi. Ariko ndabakenera yuko boshobora kugira ante boshobora kundondera tukavugana. Niyo mpamvu mushimye kurungikiye irijwi ryanje. Jukuru ujumva ntagirengagize acarungika mu yande magroupe cyangwa nkarungikire mugenzawe kugira ngo bishikire abo barondegwa. N'abantu rero bahoze bari muri kontra ariko birashika barabafata nabi ariko baratoroka baja mu ibarabara gukorera mu ibarabara. Muga passport zabo aba madami babo barazirungitse ku ma office, ama office ra transfera ku muri ambassade, ambassade bacha bazirungika mu Burundi do passport. Ariko abo bantu ntibaramenyekana banyene passport. Rero nasheka dino jwe gyanje yuko muri transfera mu yandi magroupe kugira ngo abo bantu bamenyekane bagende gutora ama passport yabo ahantu ari. Rero nagomba nchandunyikana nayo ama passport muri groupe nyene kugira ngo nibibona badoce bimenya kugira ngo badoce bandondera. Ndatangana nimero yuwanje badoce bandondera ko uza kwimenya akavuga ati passport ni gwanje. Adoce ndondera aratanguza akamenyetso ko guteranya 96 65 63 13 40 42 22. Iyo niyo nimero yanje uza kwibona yuko passport ari gwiwe. Iyo niyo nimero cha ndonderako jewe ndamworiante aho passport yiwiwe iri mu Burundi hanyuma zogende kuyitora. Murakoze audio yanje dukura abayumva mu transfer igere kwa mwene nabo barondegwa. Murakoze Imana bampera umugisha mugire no wari nziza na bona ne nziza kabisa. Imana ishishikare kubandindira.
Reka dutangure hano makuru mu buryo buramvuye. Dutangurire mu ntara ya Mwaro umunyororo w'imyaka ibiri n'ihadabu y'amafaranga ibihumbi ijana. Ico gihano senare nkuru ya Mwaro yaciriye kuri uwa mbere umwe mu basore batatu bo muri komine Rusaka batarishe hayo mande bazopfungwa ayandi mezi atandatu. Munahi yashashe mu rubanza rw'ikibiriraho bagirijwe kuba barakomerekeje abapolisi babiri bakorera kuri zone Makamba ya komine Rusaka nk'isaha zine z'ijoro ryo kwa 19 Kigarama. Bagiriwe n'icaha co kugarariza ingingo yo gutaha bahawe n'abapolisi. Mushikiriza manza yavuze ko babikoze bateguye kuko batahanye amacupa abiri agaragara bavuye mu bunywero. Kubwiwe bakoresheje ayo macupa mu kubakomeretsa inyuma y'impari, ariko bagumye bahakana ivyo bagirizwa. Umwe muri bo yasiguriye sentare ko umupolisi yakomeretse aguye mu bicupa mu gihe yariko arabakubita. Ariko munyuma yavuze ko hatazi ivyabaye muri iryo joro kuko yari yanyoye inzoga nyinshi. Nubwo biruko ntibashoboye gusigura impamvu banse gutaha nkuko bari babisabwe n'abajejwe umutekano. I Bujumbura hari abantu batatu bapfuye mu ijoro ryo kuri uw'Imana. Baguwe ko n'inzu bari baryamyemwo ku ibarabara rya 13 rya Maramvya ni muri komine Mutimbuzi. Abegereye aho iryo bara ryabereye bavuga ko iyo nzu yahenutse bivuye kumvura yariko iragwa. Bamenyesha ko bumvise iyo nzu ihenutse baca banyaruka kuraba basanga abo bagabo batatu bamaze gupfa. Mu ntwaro basaba abanyagihugu kuraba neza aho babako atasanganya Yohava rihaba naririrya muri kino gihe hariko haragwa imvura nyinshi. Turahojeje umuryango wabuze nabo bitavye Imana, Imana ibakire. Tugaruke mu gisagara ca Bujumbura. Ni muri Bujumbura meri abagendesha imiduga inywa igitoro co mu bwoko bwa essence baridoga ko bamaraho iminsi batondeye igitoro ntibakironke. Bavuga ko bababazwa no kubona hari bamwe mu bajejweho umutekano baza bakagihabwa batarinze gutonda. Bibaza mbere ko arico baca baja kudandaza kuri magendo. Umuhinga mu vy'ubutunzi habona ko gutunganya neza urutonde rw'abazana igitoro no kurabira hamwe ivyo kwinjiza amahera y'agaciro ari bimwe mu vyotorera umuti ico kibazo. Prosperi Niyoboke aremeza ko ubukene bw'igitoro bugira ingaruka harimwo nigabanuka ry'umwimbu ku bakora ibikenera igitoro gucererwa ku mirimo kubera kubura uko biyunguruza hamwe nuko leta ihahombera amakori yobwirijwe kwinjira ku munsi ku munsi. Ishirahamwe y'Horikomo ryishinze kurwanya igiturira no gusesagura amatungo ya leta naryo nyene ribona ko ibura ry'igitoro riri mu bituma ibiciro by'ibidandazwa ku masoko biduga. Gabriel Rufyiri arongo iryo shirahamwe y'Horikomo asaba leta kugwiza amafaranga y'agaciro kureka inzira zose acamwo no kureka abandi bakazana igitoro mu gihugu. Nayo kubijanye n'iryo duga ry'ibiciro hasigura ko gushinga umugwi w'abahinga batandukanye bo kwiga ingene ritobandanya gukuraho amatagisi ku bidandazwa byankenerwa biva hanze ari zimwe mu ngingo leta yofata kugira bigabanuke ku masoko. Bari twababwiye ko tuzakubashikiriza makuru avugwa mu mutekano mu ntara ya Bururi. Urwamo rw'amasasu rwarumvikanye mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana ikiremba muri komine Bururi rutera ubwoba abanyagihugu bibaza ko ari igitero. Komiseri harongoye igipolisi mu ntara ya Bururi arahumuriza ko atari igitero ko ahubwo ari ibindi byabaye. Dieudonné Maniragaba asigura ko intandaro ari umugabo yari yahaze urukanywa abapolisi bakorera ikiremba bamujana ku kirindiro kuko babona ashobora gutera umutekano muke. Abiwe harimwo umugore wiwe ngo baje kumutora atahe. Umupolisi yari aho yaciye arasa amasasu kugira abigizeyo hanyuma abandi bariko barakizura nabo baca bararasa bibaza ko ari bagenzi babo batewe. Koloneli Maniragaba amenyesha ko abantu bane harimwo uwo mugabo, umugore wiwe, murumuna we na nyina wiwe baciye bafatwa. Ubu bafungiwe mu gasho ka komisariya y'intara kuko bugarije ikirindiro c'igipolisi.